Yo, ya mamu nyina kwa babiem eba Kof TV Ghana so ene de sika Ghana jume dia de bremo na brebia no ya samba be sumo kwa strong kusu biem we eye the drone view of eye Independence Square ene eye Independence Square Beach aha nti etwa beach no ne asan etwa eye Independence Square na nkasa e de akyerɛw eye Independence Square aha nti ho na ye etwa e de akyerɛw no ti etwa mfonyani kakra de akyerɛw no ho de ase nso ekɔ so ha na sɛ de ase nso esiti ye te no ye nsɛmre no monyi na mo hwɛ sɛ video na me sɔ sɛ bɔ mo de na subscribe to eye ye channel si the Cove TV Ghana ana the Sika Ghana bɔ mo de na subscribe na e share ye videos no ba foforo nso ma ne no mo so ameka dwuma de ho afi nso meka sɛ send the admin ekɔ the WhatsApp line ne go screen so na ye mfa wo nka ye WhatsApp group kɛse no ho na mo nyina meka eye busu akɛse ho ye de abase e ba betena yɛse Ghana first yɛde wokyene Ghana fa ne nyinaa nti bɔ mmɔdene bɛka yɛ ho ne nyinaa yɛne dwum yɛkɔ all the regions na ɛwɔ Ghana ase nti yɛnhyɛ ne so paa
Say your mind, lay your mind, yeah. Oh.